abanye siyafumana ngasese wami abantu bangasesha kufacebook bangasesha ibhosa communication bangasifumana pha okanye ke abafuna ukudibana ngasese so bangaya kwiwebsayithi yam
ndiyathemba ke mukele ekhaya ikhona nto oyifundileyo kaloku apha ekhaya nam ngalo mzuzu ungcokola nayo kho nto endizicholileyo mntasekhaya ke sihlala kanjalo kusesininzi esithathele kona ngoku baza ke basibonise ukuba yintoni kanye kanye abayenzayo apha enciyweni
Aibu. Jessa.
Kule.
Abanyulu.
Thank you.